mna ndingumzimasi khubusha ndizalela apha eTsholomnqa kulali yakawentina ndingucaptain weblack danger Rugby football club njengocaptain weblack danger itimu yami idlale kakhulu ngokuzimisela ibe ingabantwana indim ndedwa umntu omdala apha okokuqala yabo ndithandile indlela abadlale ngayo sibethi black ocas otherwise ibiyinto ebesizixelele yona le unyaka eqala ukuthi kulo nyaka ka-2024 sizawunqoba
omna ndingithoba amanyela ndihlala bekhwane shining stars ndikubulela icama ku-FM ukusiphathela umdlalo uzosisapota apha eTsholomnqa eyi isinikile i-tough time i-young lion and abadlali bam banam bebundisappointa kancinci because bengenadiscipline but ke sabuya ke sayilungisa loo nto sabuyela esimeni sethu ndiyabulela ma ndiyayibulela ne-young stars lange
mandibulela kakhulu nam bhuti wam ngoku ngosilindele ifinali silindele ifinali apho phakathi kwenu njengoba beniziiwinners nje ingaba wena uyazibona usiya phaya phezulu okanye wena nizibona nisithini neyapha itimu ubheka phambili
ifinali zayilungiselela kakhulu ndifuna ubheka phambili because kwalast year besakuzondibheke phambili kodwa ngoku ndiyaya phambili andijiki
utshila pho bhuti wekepha abaphulaphula wathi yena ubheka phambili akajiki masibulele ke bhuti wam masibuyabulela kakhulu siyabulela kakhulu enkosi
okokuqala mandiqale ndibulele kwicamagu FM elibali zinto eziqalekayo kuthi kubomi bethu uba si-interviewe after i-games ndibulele kwii-official ze-subunion yethu iCharu ngokohlobo abasiphethe ngalo de sifikelele kwesigaba ewe ke umdlalo wona besilungiselele uba kuba umnqweno wethu likukuphumelela lo mdlalo siwuwa namhlanje but ke kwenzekile uba siwe ngaphambili kunoba besifuna njalo sikhuthazene ke sathi ayikho kuphela kokubomi le wenza uba sityiwe namhlanje singayiphumelanga impumelelo nokunqwenelela ke la maqela adlulileyo i-black danger noma shining stars ewe igame yona ibirayithi and ibisivuma kwelethu icala kodwa kwenzekile uba sabanenze ngaphambili ngokwempazamo into sibethi lathi nibize impazamo besikhontrola umdlalo so yiyo loo nto sibanqwenela impumelelo uba babheke phambili akukho nto imoshakele besibulela ngoko konke sinoko esiphambi kwethu sibanqwenelela ke impumelelo eziba bangaphinde babuye lapha babheke phambili nathi sinqwenela uba silo nyakuzayo uba besiphinde siqhubeke kapho besifune khona inkosi kakhulu
ngosisisi wami igama ngu-aphiwe ifani ngudike ndingowalapha eTsholomnqa inene wena imidlalo ibimihle kakhulu nomgangatho thina abantu bebebukele siyawubona uba noko uxhomile abantu ke bendibave bethetha apha nabantu endiqhela ubava bethetha uyayibona nje nawe uba iTsholomnqa lena nyhani likhaya lombhoxo bukela nje ubona kwasebantwaneni abantwana bagcwele apha kugcwele abantu abadala kugcwele nje yonke i-age group ikhona ilapho kuthetha ukuthi nyhani irabhi iyathandwa eTsholomnqa and irabhi ikhona eTsholomnqa imidlalo ibidlala apha yomibini kudlalwe kakuhle kakhulu iingxaki ke zawuhlala zikhona zenziwa sithi usithi ke uqala kwakwi-fans kwi-management zetim kwezethu embhoxweni yonke into nje kona ke bekukuhle kakhulu manditsho nje into
inkosi kakhulu ke bhuti utshile ke baphulaphula sizivele watsho esitsho okanye mandilele kuwe ke bhuti enkosi kakhulu
akhona amakisi basenxarhuni ndingunobhala we-district rugby union BCM district rugby union apha namhlanje besiceliwe iChalumna rugby sub union ukuba sibe yinxalenye yale tournament yale top 4 ukuba sisistructure esiphezulu kune-sub union sizokwazi ubana sizozimasa lo msitho wanamhlanje ii-matches ziqhube kakuhle okokuqala kudlala i-black danger ibidlala ne-black hawkers very tough match yawina ke i-black danger now kwakulandela i-match ye-Kiwane i-shining stars against i-young lions yes yawina ke i-shining stars but ke kuye kwabakho ke imicelimngeni eye yafumaniseka into yobana izawukwazi uba ibambe itonamenti ibingakwazi ukuqhuba namhlanje ndifuna ke nobulela kwisubunion iCharu ngothatha i-decision esowuba ngoba into ebalulekileyo kuqala into yobana xa usenza itonamenti funeka nidlale fair and whoever becomes a champion abe kanti uyifumana lonto leyo ngelungelo lakhe and ke ngoku kungabikho umuntu usilela ngasemva ngoba kuye kwakho i protest yabangela into bana ungakwazi bakuqhutyeke kwene midlalo and ke ngoku ifu abantu kuzawuthiwa itona i-final mayiqhubekeke kube kukho i-challenge ekhoyo ithi loo nto leyo la team ifake i-protest uyayibulala ngolaa hlobo because i-protest supposed to be ibe zizinto ezawuxoxwa during the week so that ke sithi sisiya kule veki zayo for i-final ibe yonke into iqoshelisiwe so kule veki zayo ke ngoku I can declare into yobana kule veki zayo kuzawudlalwa i-final thina sisi-structure se-BCM we declared during the week that i-playoffs because i-champion ibizawuphuma apha namhlanje ibizayo kwi-playoffs so sisenayo i-gap ekuzawukwazi into yobana kule veki zabahambe bodlala kuba ii-playoffs zethu zinge-14 kaSeptemba so kule veki zayo siyacela into yobana abantu baphume ngezindlu bazobukela i-final esingayaziyo ukuba izawuba yi-between ntona ntoni ngenxa into yobana kukho le challenge ke siyichaza ye-protest mna ke i-highlight yam njengomntu usuka kude I think iTsholomnqa kukho laa nto kuthiwa ngesilungu regressa irabi yalapha has regressed due to infighting nezinye izinto endicinga into yobana as a sub-union and as a structure suppose into yobana bayunite in terms of into yobana bayeke laa nto yobana kuthiwa xa konyulwe i-leadership ithi ugqitywa kwayo ukonyulwa baphinde abantu bayigibisele ngamatye suppose into yobana basebenze working hand in hand to improve i-standard serabi saseTsholomnqa because umzekelo i-turn out yalapha was not satisfactory for me as compared to i-turn out ibikhona enqarhuni andithetheleli nqarhuni but ke that's a fact yinto ibiyenzeke last week suppose into yobana iTsholomnqa likhaya lerabhi and iTsholomnqa used to be one of the best sub-unions we've had apha eBuffalo City up to i-border rabhi e-border region pese so ngoku uyd find ukuthi iCharu ibuyele umva due le nto besendiyitshilo ke infighting nezinye izinto and iTsholomnqa is one of the sub-unions ezaproducer most of i-players ezidlale kwi-border rugby and some of them went on to play for i-Springboks so iTsholomnqa supposed to pride itself for such achievements iTsholomnqa inida into yokubana imanyane yonyula i-structure yokugqiba ile nto ibuye
okay ke bhuti wam sivile ke baphulaphula esitsho kamandipha ubhuti wam utsho ke uyathembisa uthi kule veki zayo i-final utshilo ke bhuti utshilo mos mandikhe ndiphinde ndiyive iphoa kwemlonyeni bangathi afa baphulaphula uthe ke usisanda phaa kwikamagu bakutsho yena iphinde ubhuti wethathi kule veki zayo silapha siyabuya i-final
hayi kutsho mna ndingunobhala omkhulu we-district ke othunywe apha as a delegate into yobana kule veki zayo yi-final because kwiveki elandelayo kufuneka kuphume i-champion esuka iTsholomnqa ezayomela iTsholomnqa to ii-playoffs zika-first division yitim ezawusuka apha iyodlala ii-playoffs ze-champion iTsholomnqa ke iyadominata ke ngokwe-number of teams kwi-first division hoping that umhlawumbi ke loo trend will continue but ke we never know because ke as I said into yobana iTsholomnqa has regressed and ke ngoku has been overtaken by other sub-unions ezifana nencerha unumber one in terms of irabi ngokwestandard inqakhulu ngunumber two iCharu ke ngoku andiyazi bayipha kumwangalala ngokunothi i-BCM kodwa yabo kodwa ke iTsholomnqa needs to pull up their socks i-trust i-leadership because there's a trend apha eTsholomnqa yofanisa ubana once babe kwi-leadership phaya abantu banento i-tendency undermine I've dealt with so many challenges with regards to iTsholomnqa kule nto ndithetha ngayo but ke ndinento ethi ke ndisibonile istandard namhlanje and iTsholomnqa isenazo ii-players ezinkulu ikhona italente apha enida unetsharishwa enida i-guidance but le nto ndithi ke I'm not satisfied with the turn out yebala uyabo it says a lot about ezi challenges bendisandosithetha
inkosi kakhulu ke futhi siyabulela inkosi kakhulu ke nakumntu baphulaphula bethu enkosi